ngokuba bheka uJehova uyaphuma endaweni yakhe ukuchaya abantu bomhlaba ngenxa yobubi babo kulobu buhlungu obuzayo akula lapho zaceba khona uzakhala inyembezi ezingelamazulu akuna futhi ozakuzwa kanani kwemuntwini ozwe amazwi kaJesu kuleli tempeli leli emuntwini wathunyezwa ngobaba uSengwayo
munhu akatarisiwa nababa Sengwayo
wathunyezwa ngobaba uSifanda ngobaba uChuma ngobaba uZulu kodwa ufunyaniswe emsihlobo sami ungahlithwanga wena suyizwe kangaka indaba
yeyizwe wayizwa kangani nawe
sutheni futhi ngayo kuthiwa kule nkosi ezakwehla izobusa lapha emhlabeni
wathi kunamambo achaburuka kuzotonga pano panyika
ebusa abantu abazabe besele bengafithwanga
achitonga abantu banenge basara basina kuvuthwa
kuthi izabe ihlupha ilimaza akuyabe kungasela muntu okuyaceba kuye ubuhlungu bulapho ukuthi uJesu yabe sekhambelela abangcwele lomoya engcwele